Zima chale, nani kama wewe, kama wewe, kama wewe, kama wewe, nani kama wewe, sani watu wanine Yesu mahalia. Come on.